Salam alaikum guys, and welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Ngakhohlwa ukuthi subscribe, like a video, share. Thank you so much. Yeah, you guys. Ungakhohlwa njalo nokuthi ke ungawaskipi ke lawo ma ads mangabe qhamuka in the middle of the video. So guys, sizokhuluma ke ngodaba lapha lokho mama ukhona ishumi ongasekho emhlabeni, you guys. Esizwile ngokudlula kwakhe emhlabeni umama, and simazi kakhulu you guys when it comes to itori eningi adlale kuzo, including Rhythm City. Yizo itori ezifana nalezo, you guys, ezinye nje ebengingazazi, but ngathi usedlala endaweni eyiningi umama, kodwa ke uye wadlula emhlabeni, you guys. Kwazwakala ke ukushona kwakhe. So ke kuthiwa ke laphana kubhibha manxeba ke ade ngakapholi kudlula ke inkakha umlingisi laphana umama ukhona ichiwume, you guys. So kuthiwa ke kuthunuka lamanxeba ade ngakapholi kubalingisi nabadidiyeli bemidlalo yethelevishini ukudlula emhlabeni kukamakadebona umlungisi umama ukhona ichiwume. Izindaba zokudlula kwakhe emhlabeni umama ukhona ichumi obekade na 72 ziqinisekiswe yistatimende esikhishwe umndeni wakhe ekhasini lakhe le-Instagram izolo, lapho odalule khona ukuthi ushonele esibhedlela ngasegarden city eGoli. So uthi singumndeni wakachumi esiphatheke kabuhlungu ukunazisa ngokudlula emhlabeni kwenkakha-ke yomlingisi. Okay, so abathi umndeni wakachumi ke siphatheke kabuhlungu kunazisa ngokudlula emhlabeni kwenkakha ke yomlungiso ohlonitshwa umhlaba wonke ukhona ichumi. Siwumndeni sicela ukuthi nisinikeke isikhathi sokubhekana nalobo bunzima, kusho ke isitatimende somndeni. Omunye wamakade bona umlungisi uDumisani Dlamini wodumo olukaChester kuyizo uthe ukushona kukakhona kufane nokuthela ke upelepele esilondeni njengoba besazikhotha amanxeba ngomphosi beng oshone ngoMeyi nokukambongeni Ngema oshone ngoDisemba nyakenye. Bathi silahlekele kakhulu ngokuhamba kwakhe, futhi okubuhlungu kakhulu ukuthi isikhala nokubaluleka kwakhe sizokubona manje ngoba engasekho emhlabeni. Uthi ngithuke kakhulu ngizwa izindaba ngonkosikazi wami, bengingakulindele nhlobo lokho, kodwa ngizoziduduza ngokuthi bese kuyisikhathi sakhe, kusho laphana kuyena I think uChester, why uChester laphana kuyizo. So uMandla enike weBlack Brand Pictures osekhiqize inqwaba ke yemidlalo yethelevishini, yena ke uthuke wageleke qetha into ayisoleze ngalolu daba. Waveza ukuthi ubengakezwa mhlobo ngoba ke ubesaxinwe ke umsebenzi. Sizomkhumbula njalo ngemisebenzi yake emihle nangakho konke okuhla kwenzile kakhulu ukubeka iNingizimu Afrika ebalazweni ngendawo ayilingisa kwiBlack Panther, kusho uMandla enhle laphana. Kuzwakala ukuthi kumshaqise kakhulu ukuzwa lezi zindaba. Ukhoni ubesezakhele igama ngendawo kamamkiti Khuse ayilingisa laphana kwiRhythm City phakathi ka-2007 kusiya ku-2021. Kanti ke futhi washayelwa elikhulu ihlombe ngokuvela kwifilimu yaphesheya kwezilwandle iBlack Panther ngo-2018 nakwesihlabani saphesheya ke kwezilwandle uBeyonce iBlack is King ngo-2010. Into ekanjalo ikazi ulungise even nakwi Zone 14 ngo-2005, Housekeepers ngo-2018, kuQueen Sono ngo-2020, neGomora ke laphana ngo-2021 kusiya ku-2023. Amazwe enduduze belokhu ke engena njalo ezinkundleni zokuxhumana kosaziwayo abahlukene bekhala ke ngokuhamba kwakhe emhlabeni. Sizwile ke you guys, umama siyamazi you guys, udlale ngempela you guys endaweni eziningi. Shembakithi, she was a legendary actress. May her soul rest in peace you guys, singathi umoya wakho ungakulala ngokuphumula. Uthi umama ke udlule emhlabeni esena 72 years. Ngokuzwa kwami ngathi kuthiwe uye wangena isibhedlela engaphilile ke ekugcineni wagcina sedluleke emhlabeni. Engathi ngamoya wakho ungaphumula. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ibukeke le video, ulike, usubscribe, mntakababa. Sokuphinde sibonane njalo kwenye elandelayo. Bye.